tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi.